Nyankopɔne abanka se ene enwumre nso ma ye dawase. Se wo bie kwans from kwama ye ne beche wasem na ebesua wasem. Arade. Na mo wasem so na beka sa treye. Na ma ye be wie program ye na rade ye hunu gina bia wo pese ye nyina wo rade wo mu na shewodie na nyama wo Yesu din mu. Amen.
Amen.
Amen. Amisha. E be so fa Bible na edin komo kakra. Ya kasafa Yesu Kristo ni moja oshiegu yano ho amfaso dia ewom ane nientia esese emoja no so egu na mepesa menu mie no nyina nkomo twetwe ode oso atreme onse the whole of last week Pani mahome, ene mako kasa, sike FM, mapon, masabe trano, osabe chenya miyasa, ntino, masa ose, yankomo chuchino, edo wasube cheme. Misabu bie, osofo ne, openi, mibisa, asam kakrebi ansana, maba ene jumedi enusu. Onse yekan Yesu moja Yesu moja Yesu moja wasem yekan wasem ebisi Yesu Kristo moja ende de abeto jwane se ese cry asante na bofo ne oma akikeke ye bompa ye mobia obisi beto Yesu moja anu onse de sitie moja no omoton
Yesu moja no
omoton moja no omoton pani na no na matrasi ya sese obi bompa ya odi Yesu moja akabu nsama ni obi nso toni oma odi Yesu moja apete ho obi nso osini dan kura the foundation but Yesu moja egum oga eno na mpese mbisa se is it fair Yesu moja ano ya de ton yoma oma eton tuma oma eton nyadua mboko
ya de peteso
obia me bayare ye radifa moja ni kwa miba ushia me pese mi huni se nima ye ni munti ani ya saade na anasa se openi Yesu moja ni yade yade. Mepeso kabibi kakrebi ansano. Maba adi yanoso.
Amen.
Amen.
Yade radiasi ene nyimri. Ya cheti yifu nyina ansu. Yesu moja adi ya eno kwa semse se. Sedi ya papa woka nisa. Oshe niye ma. Yesu moja nimrimi yade yade ya anache se. Nika yi. Ya Yesu moja ano anyhow. Aye fani se moja ano etimi ye ne ma bia nanso nyame asem no kra sem ne nya saa na tie Yesu moja ye mfa nya saa ne ma because eye moja emu edru sa wo hwa tete no se de na onyankopon ni Israel for na ma na o mo ku aboa e de pete boni e de ohu boni anu kra na na enye izi se o mu Yesu moja no rough rough na Yesu Kristo onyankopon ba na ono asane ba ebe wuji yankwani moja eye moja emud ko bible se ebra owu ya moja no eso efom no be bi asinwe ni sine howo soy
ko show
e man to man dan mu ye de etie che how powerful moja ne ye de etie nti moja ne de enya de ketwa sa si ebe kasi ya ni piti piti ya niyama di guye foundation enye jume ose edienu ni mwema ose moja no eso odibon ye foso na etinu hufri mwani inu
medasi medasi misa disuri mamisu misa honso kaka adana ni mfa moja se se ama mfwade pene ni umo ama mfwade piti ati asye
ati asye
man for the petit petit niomaso obi kura tafra tifre sroba tono soa osi yesu moja anke wanim tafra u atifre sroba tono soa no yesu moja anke wanim odane damina kote wangwa ebe jina wa moso omoye omoye sa humo nimu wo omu betiye mfomesi Et il y a un homme qui est sur mon jardin. Non, 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 pas de mieux, c'est. Est-ce que c'est?
Non. C'est. Oucha Divia, Ninti Amabi Brena, yes, Adini, y'a. Quotation Bakubi. Et non, Mujinaso, bet. Omin Timinchimi, Emanemfa. Ok, Hebrews chapter 9, verse 22, Hodebana. Or say, en kamereya ye se adi nyina na edi muja
are kame
ayese okay en kan are kame ayese adi nyina na odi muja te ho are kame ayese adi nyina na odi muja ete ho ete ho se ne mra no tie etie na muja enwa fafirima Samuel ay quotation we na controversial ama nipa bebre ana asofo ni bebre jina so omo ka se even at all ofie kura na usi dan kura tumi di moja pete hu se ne be ya obonifo wo ma ho ni ade ade bete wo nkyire mu e wo nkyire mu
so se are kame ayese
adin
adin nyina no
adin nyina
moja ato
jina chere se wo ton ade kura
When you refer to Old Testament,
but omo no use omo no abeche ni unumu ninti no omo di abeche ni ni unu hose ya beka ni ni unu di chere se bibia utimi di moja ede eti hum abra enye saneti
edasi sa kote si na ukutu yelo on refer to Old Testament. Adie bi anawo ntuma danu mu no.
Mhm.
Ye de mojate ho.
Yeah.
Adie bi a. Eno nche so bi do afu a. Ni akose moje ne bi akopete so fu mu.
Na kwase.
O ti ase.
Na kwase.
Ntuma dana anka sanka sanansa ne ya baji atumu.
Mhm.
De moja pete ho.
Yes.
O ti ase.
Na kwase.
Yawa. Kennel seat.
Mhm.
Atrapano table on said the city apomadakano mercy seat ni ade ni nyina di moja entire was are kame asa di nyina no de nkyra sa nkuko buo eh wo fie na di moja
akopoto controversial mo 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 fi se se akyere se bibia wo bia otu di moja te ho abra enye sanity wo san ba me van se ne down cry verse 11 ho no so de kwa Ehun so saka asem foforo ho.
Osese.
E fa no so hun. 9 verse
11.
Ade asem fo 14 no kra.
Kristo aso fo di edi edim.
Mhm. Ade so ka.
Ah, thank you.
Ose na so Kristo oba asem ni pere beba no ho so fo pani. Nam ntumada ya so na ye chanceo. Ah, wan fansensi ene se emfiri adiboyi mu. Na so nye mrekye ne nfie mamuja. Na ono ani muja so na ona mko okunkum preku konya da ogie.
Ndi na meka no. Omu jina 22 no so e de kasa. But omu enhwe mu mfa miemu ente asem na ase yi.
Meda ase. Ndi ade ameku. E wo mu ni se. Ma me mu so original so ka. Amen. Sei. So say the alcohol or your system imu but I'm a boy be credit you are buffo
I
sent my buffo and the moja and what on
and the super Ghana
what on the bugun from in subato on a man for a two agun I don't know what the kwaji yes moja no kofi ekono hey I said oh Nti me pese me busa so original. Yesu moja yi ebi de kan ta frenim. Awo wa nim. abayfonim so e dio obi okra wa bompaya me dane yesu moja ni tio me tuko mi fie me dane na mezas me tuko mi fie me dane yesu moja no bomb yesu moja no me dane na bomb me tuko mi fie tu mi biara oya me moja no ena na bomb enko no so ena na agrada enko no so is it fair original
oh so bunya mi shira moja wa sem kana na o tena me siri dia me siri na ze ase mi la la yedi mi la ase o ah opa se ko ti jo ki ga che ze adi ni na di moja la te wan ni obwa okay ye di an ye de ton e du adwuma ma o de pete o zo bia pete adwuma so na adi e huni se dia na me ni pa bi confusion se ni wade peti yenu buwe se debu wana kako incident na akushia bibini ya toa diya panti nane ura kwa kushim anu buwa okro oko bebini ya dimoja anasoma ananuma anu mejuni mbuwe se se hali jidi ya tadi ya nechiu buwe se na akutuni ya diyeno tubuwe se na ayende se emse moja na ha moja na mekoye de mame mnumi yeninti ana ama enamsoma emse manyasa hafa ahudiyeno aka moja yesu moja pa juma e ba ye ba be ye de e woje apart from say de woje bre ni pa no so can Ephesians chapter 1 verse 7 abet you say yesu moja na de woje abre ye ti moja no apart from say de woje bre ni pa no enye juma foforo bia bio ana can Ephesians 2:13 so say ya ne ke wetiti kra no na moja no so na ma yitimi ben ye ba nam ka se e ignorance because me na yin ni no ni e fa ne se moja no o be di dia e moja
o di so
ah ya ya bro
e se moja ni asom duro
ya ya bro me yesu moja ba yes ni e sa ne ka no de so me dia ni mi ni me ni agi bi ba so gi ni se moja no ya ka se special e any group so fara se special ni ndi no eh dem di ye bia no o se ye mame te ye ni pe bi enim ni asofu bi ni pe bi e cheche ni pe bi na ma ya adwe ni onye se papa kan ha ya and you who are you obi a woni bia ko dwem bu okora onkwa di fa so ko matedis ba onu su du dwem odi moja no na pete na dwuma di nyina so ko central marketa obi ti pentecost onji moja no so stress na ntema hu nyina sere be ya ya beta ma no
obi be ko skua
ah
odi yesu moja stress
na ko mame ah se wanya ti stress ya won bi wo eho that is in the big bomb pile kwa mo bia medu nu yesu mo gyan menya obambofo ye ti bibiri bi radio so nini na say ignorance depend ni mo gyan but i titiri unti a ewo ho ni juma di titiri unti a mo gyan be di ye but say usu nyame asem na wadwene mo bia e be kire wo say mo gyan no bo ten say edwoje say the Ephesians 1:7 can the gya na ebre ni pa and 2:13 say mo gyan kra na ma ye ben tisa moja na maya be den na de moja kosra entema ben wan oh unam from bibia nu a ehia urade ye kra no na e ben urade nti osi moja na timi twen ye ben ngwa papa chere ye bi se yesu moja na eti ye kra ho oh wa yesu osi moja na ti ye kra no nti ye kra na atwa ben urade timi di moja sra entema entema o kra ni medi moja na sra atade o kra ni medi moja na petemi dadi bi se ento o kra bi anim no kra na timi atwa ben urade timoja ne bute nyina se atwe ben kristo ande yedi padua we nzu na wo kra timoja ne bute de begu ye nyina se atwe nipa ebe kristo tiemfa moja na mpete ande ye ebinum nimdia om chesem no tiase ne yade kitwo yade kitwo ndibwa a on tiase se ibuzia ikotu zizie chese wuchi mu bi jine se bibia ne dimoja ne tawo because ana bible
na ma me musa se emoja no okay, the amo church is going on. Yeah, but many questions. The person with the banner said, "Emoji, what purposely for what? Emoji, what purposely for what? Say, you find carbon, say my name. You find to be, you find to be. You find pete pete idea. What they are? Emoji, what purposely for what? Is that what emoja na what purpose le for what
me die die mi hu ni se se emfa emoja ne nya sa ne mani nyina dia ne emoja no o ho mabutai bi na butai o ho ni se emoja no e ba ji ye nkwa afri boni mu Media de mi hunu fi se sa wo hwe Old Testament na na ye di moja na epete ade ho aye de se boni fa free na se na ne jina honum se e wo hwe sin e wo hwe boni free e moja ne ti se Yesu Kristo moja ne yemfa nyasa ne mani nyina de na ye mi hunu se e wo ho se e be wo hru ye boni e free enye me bia je se enye me bia ye bia e boni bia ne moja na
se wo free. Okay, me dan se Mr. Dushuri,
nah.
E moja na nkasa na unhu nisei. E woho, na why me wase yusu moja na? Is it pastor? Or sofu mame? Or asoreba? Why me wase yusu moja na?
Da, meda si. Moja ni die. Moja ni die. Sofu penina na esu yusu moja na. Jesus Christ. Ono na esu yusu moja na diti ya hon. Because moja no one fan she ni pe bi answer and at the same time
so, moja one fan moja na she ni pe bi answer
one fan she o da sani bi answer
and be to
one fan she o da sani bi answer at the same time also no am say quotation otoya boarding also otoya boarding and na o dey no dey toya boarding because otoya boarding iron ross ka ho na na ka ho nti ka meba
M5
eyi watoya boarding no ye benya no Corinthians
to dey ni kan ka di sam
aha
ye ani aba Corinthians no so
nti ka di sam
5:9
now to go for first what fata so we jom na bi en so na fi se wo ku na wo do moja na toya mo yakopo afri musia ne okasa ne
mo se moja no ano ne be toyen
sir
moja ne be toyen
nti aha no Corinthians ne kana watoya abodin nti then we dey toya abodin
Corinthians say
I'm say Corinthians
second or first
it's the first Corinthians then kind 881 here then
first wrong
chapter 8
Verse 11. Mon cas est debi o ha na mo ni kristo ni twaka bia
ni twaka
na mo ye ananafo a onye izu aman ma ni ahoho bo sa apama hodo ho na mo ni ani daaso biara na mo ni yakopon ewiase na afi de kristo yesu mo anka mo wa chi no mo na kristo mo jan nim aben
mo na anka mo wa chi no mo na kristo yesu
mo jan mu
aben
but ope otomo padia oya dia disem kan na okasi sudia
na disem
otomo abode
ha eji Corinthians na hwe quotation aba eho no wa confirm se otoy abode but wa nka moja no nti no bi sa se den ode toy abode na fe wa kwa disem akoyi ya disem na eho no hu se moja no no yeden ode toy abode.
Okay, dia wo kana ntiasium na dia ama me bam kakra ene se sisi ya uyeyebri ya chile menipari bebre ame unisa emojano ya dekendi peni nisa ubikule mbada reverence ya midi yesu moja ama ono midi yesu moja ama ono mbwese duwa nonsu dafo mo wazisa pufu menom Di Yesu moja fama nim fama nim ye basi awo wame wani mukwa. Anu na mepesa ya mepesa yangu ni se moja no. Why ni the actual person who points to Yesu moja no? Is it asofukwa or what? Anyone for na wose Yesu moja no?
Ena utie.
The pastor what he has said. The blood of Jesus and what the man info. Why not the man was so unusual?
I wanted it. That confirmation, you know, and says a moja, and I said that you show others and the answer say, the brothers and you won't have Jesus to say, or the answer for dear man live before around and as if for no. moja ne ye ono ankasa ne ni moja na se o be ji Kristo dia na o di moja na ye den atew ono ade atew se ne be ya ne honhum bitimi abetena o mu di o ye ejuma
enti de o ka ejira se moja ne de ni pe bia ntimi nya bi da o fa me ni pe bia eni eni ma dre me na kakra o original on se bre me kakra
aje we kura moja ne ni nipansem kura ne na e kwa yeri pefa so di moja de
e piti no tokyo so
we are fine she obi ansem o moja ne ni obi ansem na tumi se senke she da 100 ma obi se wona moja no sha so di a ka tumi se ka adwuma anke nipa de moja ne beye no ka ebe bro adwene ntiasie so ampo biko anka even na de yakoso ko bi di moja ne beye adwuma na bro de e wo so de ye ban moja ni ni nipa bi ansem wante ni se asofo ni nipa bi enya adwuma ne obi o ka nyam yasem o ka asem de kire wo na wo gidi a because se wo gidi a enya wo pese wo di moja beti biko ade ne ni wo nsem ana wo nipa no moja ntumi ntuti nipa de sofo se wo ye de ye wo wo ka asem no ni nipa ni gi asem di di a na moja no Kristo Yesu na ono moja ne ti nipa no ono ade ate because since ya yembusi ya wose moja ne kure e wo fan eguade bim ne siwo ana se ewu bim ose de kinka efficiency si ya no osem se moja no mu Kristo Yesu mu se ade me fa se ade sisi e se me gino me nipa dua ade ne wo mu se ade ne kokro bi ne se ade ne nimu bio se ade no se kura obi a adeni mu bio baba bo ne se moja ne Yesu mu ana ense tumi ka enti moja ne ntimi ana enye possible se Yesu moja ne etimi aba be kura nipa ama nipa anya so tumi so fara so se ne mu ne ewira ti no se ada mina of preach for Corinthians no so mi wo Kristo mu a ose na a confirm Ephesians so this will be wira obi wo Yesu mu ana otimi ya abode fo fo fra ne de yen ani se wo wura makwa akonya access to the bread moja no wakwa ko wuram ezo fala se wo wuram moja ne nko ade opie ba odane ti moja ne nyi nipa bi ana wonse mo Kristo Yesu mu te se de wonam from a me nam wo moja wonu so wonam from na me sa ti example a me nam wo moja ne me wo mi mu a e ma me ye nipa dua ana se ma ada moja ne nyina be fi mu se pe no me ntumi nyi nipa bi wonam from wo ti Yesu Kristo moja nso ni mu ana moja ne wo ti se wo bi pe nko a agi se wo gi Yesu didi na wonse na agi se mi wura nipa ni mu Tizambi urani mua Tizadi enzuo ho Nubi ya doe wako tunzun So fara sewa ure nzuo nungu hadi ya homba fa Oye day Si nzuo ho nami Misatari sedi nami tunhu ure mua Minye piye sepa So fara sa Bedemu waka nzuo na wase mini pebiano Mi pia unse mafo Ti obi ure Kristu ma Ana moja ni jini mua juma Ti moja ni nyo binsem Ti obi odi moja ni jini mua wana mfembiano Na ukrebiye ni Semeje maonom
Edase Eba chao etifo So fwa ure ni the number is 0244 0824 0816 0244 16 84 16 84 and 0204 0244 0216 0244 0211 213 0244 0211 213 The person keep number no na and I addition me say Yesu Kristo moja no e den na eye na e moja no why na was a die bribi is it human being or God and na ye discuss which is ya the person ni pa dwene me ya ne fan e bi bompa ya ye nchire tre mu no ahase ne ma ya ti ase se moja no e ti ade ho e moja no ti ade ho ye fan ka obi anim ye fan modua o ti ase e bi ana obi beifo bi ha no ase yesu moja nka wanim eno na ya tra se ase wo pa se beifo ne sakra na ase
akwasie wa .com e na wuti e
o domeno yesu moja ya mfa no me ono na me pasa nano ya gengene homa nisipi ma ye hunu sebiya Yesu Kristo moja ano ya de dome ama ya de tila adia mo sese hona medru sese uko aso demwa Yes, Mojay. Come in, my fee, my phobia on Mojano, with the honey bomb, with the corner so trout. I'm not a person, we just inquire our seminal. I was so you flew to him. And the person, the bush, I said, yes, Mojano, and then Nidena, aye. A cow time for him. An answer a junk one. A day and a day, the Yesu Christo Mojano. A ho for what? Mr. Bissuri, mamma, Van Sato, so. The Mojano ho for what?
Da, no cre, Mojano. A bama, I said, a junk one. Because obeye jidini ana se before se obeye Kristo ni bia se moja na anso oso a enkwa je pa enye izi because wo moja na ewu mu no onkonkon tumu metra mu enye ye yise Kristo moja na anso oso no abetra sa moja no wo mu enye wo ankasa moja mu no betena ti before se obenya nkwa no yise Kristo moja no aso oso na honhum na tumi aye den enya kwan abetra wo mu because akwa se obi a honhum ni ntini mu bia no ni nkwa ana ho hunu kwa dono befa so beba senye Kristo moja na ba be so so na mo be obetena mu na se wu moja na ba betena mu ni de ene obwa
eda ose eja
bacho die mi hunu se wo kan Revelation 5:9 na bacho so fun kan na ye hwe asembi a o kan o hanu mu
na o to dem for se o fata se wo je en mo na ubie ne nsa anu anu efi se Wokum, na wo de mogya na atoya mo nyankopon.
Amen.
Amen.
Bacha na to aso patch of Jesus.
Afri emusiem okasa ne nkofo ne aman nyina mu. Na waye wona heman ne asofo ma ye nyankopon. Obedis asase so ahene.
Amen.
Amen.
Ese ehun ye se emogya no. Ade a eye ye ne se eno na beto ye. Amen ne meti hanum ya. Mitimi akasa sho mo nyame ne mo nyam. Emuja no ene gin yen free amanaman mu ema ibenya enkwanti se mehwe emuja na de ye ma ye de a che se ohwa esumbo da esumbo e wo kwan bebere so se wo se na wo de emuja agiyen ama onyankopon afri musua ene kasa nkrofo kasa huro nyina mu se emuja na de da e so special so powerful se eno na ama ne yetimi tena se a Christopher, I have friend with Christopher, to me, Tansy, a ye be dear show no young
couple. My friend, ye dear, yes, what done a bomb.
And India, and who has some da? Who has some?
Because, yes, what gentleman, matter is for, it's me to be a bomb. Assemblies of God, the phone should be a cancer. Bombo kakaya
atomic
bomb. Yeah, those are bomb missiles in there. Equifi, but at the same time, a kotofi was a bim. A bitch who had any smudger too. It's a fellow fee.
That too. Hey,
how's it? It's here. Yeah, bomb. In the name of Jesus, I'm not sure. Said the witch, they will say, yes, Mojano, a Baji Yanko, yes, Moja be the same. Now, if you know, swear, thank you, enemies, Arsenal.
David, who is a boon, some now for our strategy. And I meant any pet dear be brave. If he said, so he said, yeah, is you see, yes, Mojana, and you know, quine so cry, and you know, quine, and number be cry. Wo moja ne tumi ewu mu no nyetumi ketwa enso ne ya kire yen abu nsama nam kwan bi so ama wanam asofu bi so akira mene afa a kristofu nyina bebre adwene no makoma asem ya ye kan minim obi a oda anadwo a wo de yesu mu jare hie gu ni sumie so ana oda ne ba shit so o de faso
o de faso
owi a wasade ne ho atu mu janu mu ana oda so ade e be kina honhun
ni na be ne mo ama bi eh doctor quando eu tive casa me disse mas não botou isso não botou quando ele nem
ele não
botou isso
yes one dia não nem não eu sou de botou no pedir pia o que a gente via ele ah é
porque quando eu sou tão Ebenezer dá um coelhado Ebenezer temos o baby com casa o nenê boy já mais ana orquestra o barba o sou dani Jesus muda a cansa ade tu oba no nufum
oh
ah ono
adani
yesu moja ne kansa odi ase me record sa ade ne to na me sire
se moja no nim
odani yesu moja kansa
kansa
me se wada na ne kansa no obi sakra
ebe
na se Jesus de kosoro ni across wa sak kansa no
o ne kansa la mo di bagro eh ahum ti sem da ahum ti sem kwan e fa su su yesu mo jare dia ya mienim ni kure ni
me passa na no e kristo fo mo ntie me o so bia adwene me ya ne fine ma hunu mo ja no eni wo purpose for you e dia se enyi ni pa bia na yesu the blood of Christ on fa me ni pa bia on fa nse so fo bia nse o dia se sir, e bia mo bom pa pa won konkro. O se ba wonum, Yesu mo ja be sa gu. Hmm.
Na wanya hon konkro.
Agro. Oh, on fa mo ja ne ma obi ase on to. Ana se ono na on fa mpiti obi so.
Ja de koko nya ne.
O ti ase. Mo ja no, ye bo Yesu ase ne mu kra. According to according to the Hebrews, I'm not for the soul more than the course. I could tell what's sort of near my
home. Yes.
A sort of near my home. Could tell what's sort of near my home. Say, no more than a crank was sort of near my one.
Oh, problem. That's a powerful power.
I say, a conchrum or conchrobia. Yes, yes, I don't know. And the, never shall be a Hebrews. The Hebrews. 13:11-12 Number consume Hebrews 10. 1-12
Na mwa boni ntie so popani di wo mogya akọ konkrum no. O hye wona funu sanachi.
O hye wona funu sanachi.
Na Yesu su de be na odo na no mogya ate o ma no ntie hu na ma ne kru no punachi.
O hu se de se. O di ni mogya, o no ankasa ni mogya ate o ma no hu ntie. O hu na ma ne kru pro nachi. Okay, what is he? 13. Hebrews 12.
10. 10. 10. 1. 13. Enu nti. Moma ye mfile di nko. Ni mchayin sene ti nko suwa na onhera. Na yini kwe tina onda wa nimu.
Okay. Hebrews 13:11-12.
I want ya kainti.
Okay. Eni ya kainti. 10:1.
Nena mse emrani kwa ni pebe banu sinu sumye ni yamanu suba nka senti. And to me, far for the corner, I know Bona, feeling your one now, or Banipeda.
That's it.
Now say, I saw it for our water opera, couldn't you bonnet home? I wouldn't be one.
I wouldn't be
one for the banner.
Go suffer about a giant.
Name Bonnet on Kai, we would die.
Finish
an engineering museum with you and to me,
but to me, the bonnet and a catastrophe.
It's not a berry as no cancer for the anaya, dear one pay. On number six, dear mammy. Or share for the bonnet one for the answer when he. Ano na meka asehwe mede bede wakye no mlanwo mani ni boye nim se bede onyankopon ope kane no okase afode yade ne wo sia afode ne boni afode wa ampe nso anso wani ane de wona mra no so de ma ano na oka asehwe mabasa mede bede ya ope oyi de di kan no mede toso mmiri ne si ho sa openu mu na wona me Yesu Kristo ho na ma ode be ma ya nso ate ya wo preko na osofo bi ele gina wo dare som wota ba afode konala ntumini boneda na ono die onya bob bone wafode bia ko no reko tena onyankopon ni fama ne ko swara na die aka ne se otwen goduru se wode na tamfo be ni nasi ntia so
amen
be dasu na yenhwe Romans 3 23 down to 26 efo ho so jade
efi se wo nyina ye bone na onyankopon
onyankopon ni onya mabob wo
na die adom na mo gie wo Kristo Yesu mu so buwa
na me tele to do wo gie a ɛnam yesu kristo muso agye wɔ
ɛbuwɔ
mpem kwa toaso kae
ɛno nyankopɔn ɔde no asi wɔ sɛ mpata deɛ
ne mogya mu
ɔfagyidie so agye no
ase
na ɔde akyerɛkyerɛ ne nnebɔne a wɔyɛ ne kan ne twa a wɔama no twam yesu kristo bu asetɔ mu nti
meda ase yɛaka nyinaa no ɛtwa sɛ yɛma nnipa hu sɛdeɛ sidiɛ abusuafo a yɛaka ne yɛde bɛsere sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte deɛ yɛaka no ase hwɛ na wu ne sɛ apam dadaa mu koraa no na nyɛ obiara ne yusu mogya apam dadaa mu koraa no na nyɛ obiara ne tumi yusu mogya no bi after all lewi koraa no yɛde asɔfodeɛ maa wɔ no anwom nyinaa ne ne yusu mogya no wate aseɛ lewi a yɛde asɔfodeɛ maa wɔ no anwom nyinaa ne ne yusu mogya no for instance yɛyɛ sɛ odiifoɔ samom aka kyerɛ soɔ sɛ twɛn na memɛbɔ afɔdeɛ ɛma awurade ana sam saul ɛde ne pɛ bɔ afɔdeɛ nyame sɛ wɔbu no anim tia ɛso yɛ
israelni
ɔhu sɛ ne sɛtiɛ ɛso yɛ israelni yɛwrade o konkro mu konkrobea no a na ɔmopete mogya no na nyɛ lewifoɔ nyinaa ne kɔyɛ wo ɛyɛ sɔfo pani no a yɛbɛyi ne daate yi a ɔno nko a ne wɔtumi sɛ ɔde nkra nte toaboa no min church sɔne mogya no gu yɛawa mu ɛde some tum ɛde kɔ konkro mu konkrobea ɔɔkɔ a obi aninakyi ɔno nko a na ɛkɔ na wakɔserɛ ama ne ho ɛserɛ bia ma ɔma no ɔhu sɛ ne nsetiɛ all this no ancient time no tete bere mu koraa no na nyɛ israelfoɔ nyinaa na use the blood of Christ or the blood of the lamp ɔdwaa na abrɛkyea na anyɛ nkuku mogya ɛde serɛ bɔ ne fakyɛ ɔyɛ lewini deɛ nso asɛm bi si ne fie a ɔne tumi sɛ ɔuse the blood ɔfie hɔ gye sɛ kɔ sɔfopani no anim na sɔfopani no de mogya no asrama ansa ne sɛtiɛ saa na kristosom yɛnso yɛdeɛ no ɛteɛ yɛwɔ sɔfopani a wɔne jesus christ ɔno nkutɔɔ ɛna yusu mogya no ɛde te adeɛ ho ɔno nkutɔɔ ɛna yusu mogya no ɛde te adeɛ ho me a meteɛ menni tumi sɛ me use the blood of christ sɛ mede atew ho wate aseɛ mesu mu tu mogya no mu mede mogya ne maanom menni tumi bcause sɔfopani ankasankasa no ɛwɔ hɔ ɔno ne jesus christ ɔno ne wɔtumi sɛ wɔyusu mogya no wate aseɛ ɛde tɔ obi ɛde te obi ho sɛ mate deɛ mekyerɛ no aseɛ ɔno ɛna wɔ sɛ wɔtumi sɛ wɔyusu mogya no ɛde te adeɛ ho ɛde tɔ adeɛ enti sɛ wokɔgyina baabi ne obi ka kyerɛ wo sɛ mede yesu mogya aba bɛtɔ bi a kwaku ɛnyɛ nokorɛ sa ɛnyɛ nokorɛ sa yɛwɛ hebrews 11:14 na menhwɛ adeɛ hebrews 11:14 na menhwɛ biribi kakra hɔ
na wɔn a wɔkaa saa no wɔde kyerɛɛ sɛ wɔrehwɛ kuro bi ɛbɛyɛ wɔn ara dea
ɔmadea
na sɛ wone deɛ ɔfiri mu baeɛ no a anka wɔda gye sɛ wɔbɛsane akorɔ na afei wɔrehwɛ kuro a yɛkyɛ ne so
aɛde
ɔho nwɛ onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔ onyankopɔn
ni sɛ
wɔasiesie kuro bi ama wɔn
mepɛ sɛ obia a ɔtie program yi ɛnsɛ no nso kyɛngye mpaeɛ no a na wobɔ no kyɛngye no medane yesu mogya konkum aboɔ medane ne tuo wowa dane ne tuo obi sakra yɛmfa tuo na ɛnsoa no anaa yɛmfa aboba ɛna ɛnsoa no mogya ne deɛ ne nipa nsɛm ma menkyerɛ m adeɛ nim a yɛnim nti dabia yɛfom nim a yɛnim nti dabia yɛde awurade mpɛ wate aseɛ na deɛ tie nie wonya bɛgye yesu kristo di a ensa ujai boneye mabeji yesu edi majai boneye odi ashe ubeji ni di ensa this one passes through the cross asemi anase ni moja no Christo no uji ni dia sofu bia ntimi mfa moja ni nshonso sofu bia ntimi mfa unu moja no
Ilisonwa.
Adia sofu beti mia ye Ewa ujia wajia di wani se Oko bowe suwa nsium Oko bowe suwa nsium Sofu na uye nejuma Nebi oba bompa ya srama Osa wongkongkoro emara osu Uye nejuma Oti asye
yes.
Nase moja na nsonsu osuwa Sadi ene dusuri ikano Ati nse wongkongkoro beti mia beti na Oti asye Enti ya bawa suwe wye Christ na shawa kuma nwa shawa jene eh unisaya no kurese what's the matter of self ama ono Christ and some way you shoot the blood abe soso ma washu ukre ni pebia no emoja no e washu ukre ni pebia ni pebia wa ya ya dene namono edinshio ene samena ni jare what ya siye but ukre ane diye Confession is a minute. Opa saw a crown of what ya the blood of Christ.
Yes.
And I wash you so. And the blood of Christ, you know, a nipa be handsome. And nipa be bet me a usu. And the atom a crown. Nemum a walk. On no Christ and handsome. If it's on only nimni a wasakra. And when nimni or yet camouflage. What is it? For Nunkuto and Nimia was a crampa, and when Nimia camouflage, it is our make or say we are in summer. Send us iron in Lambdumbu.
Ah, young can one say about them free fee.
Ah, yes, I'm not. You think I tell me you didn't know. Nothing, come a bush. You are sure you crammed the river. Capacity, madam. Capacity, madam. What you say? But a Christ now, and what they a sonny passo. Na cleaning the cra. Na fe a big up my Holy Spirit, and a quine no crana benyan kufa. Because Oba will be never be a day. Yes, I don't know. A beau. Me passa. Obia otie nene entias yese. The blood of Christ. The blood of Christ. Eniko emeni penina. Ewa koma wana benji Yesu Christo ayede.
Edi.
Obia nse nansu. Eniko emeni penina. Ewa koma wana benji Yesu Christo ayede.
Edi.
Se unyini ya. Aya no kure jidi adwen sakra emoja no enso so bi
abida
obi ansa no so se Christ okọ no wan fa ne moja nyaye obi ansa no so Christ okọ no meko ninya munyanka masuna me moja abram
abida anka sa
samu si aboma so ne me moja ni nwini gua munso nsi ho
Ankasa.
No, ma sorry, I'm not the school.
Ankasa, both for the soil, you know, over the brow. You hear the anima butu. Eddie Biaman Grovano.
Oh, ain't it Biame Passa at year 14?
I can see what top
of Adia Christobano or Dija Wu. Enemy, yeah, Christopher or Dija. Ain't it? Eye ni din. Do di jaye. Eye ni din. Do you have Mike chapter 1? Mike 16, 15. No. Ose samo kan sempano. Do ji di nambo de suno. Obe jene unko. Men sanche nebe di wana be jie diye chi. Mi dim. Mi dim. Obe sayare. Mi dim. Obe kia omone. Mi dim. Obe nyani ufo. Mi dim. Obe ma waso, midim, obe nume dubone, midim, awa kanisa. Enti, odini din, ejaye. And the prayer of every Christian was a center the name of Jesus Christ. So to whom? So rebuke
spirit.
Spirit. Oh dear, say so healing will be. So bumpire do a Juma Sarah dancer. Oh bumpire in an area. I was a Jesus Christ or Dean. Obi Anshan also. Ni Dean and what the Mayan. What you say?
Yes.
And what the Nippa be or Benjamin Dean so. Eja will be. But the Eja won't conquer. What did he Dean in Mayan? Will release him Mayan? And what did Eja won't conquer?
Yes.
What you say?
Yes.
And say, Father, who knows from a Jacorana, you back at you, dear Nadia. I won't conquer. So, what you say? When was the soul for the who? That's it. That the Obi be due Father there. But some two are the one hour. And the Opa be a protector and get the blood of Christ. The protection of every Christian and your Holy Spirit. Every Christian and your Holy Spirit. That is your protector.
Yeah.
But what you say?
Do
your provider? That is Holy Spirit.
Holy Spirit.
Do your kwanja who guarantee? That is Holy Spirit. Do your teacher? That is Holy Spirit. What you say?
Yes.
Do you Do I hear teacher and the Holy Spirit? And me the Jesus moja me the come on him me a diade no it does never work. Anya juma. Odi apa o kase di mo a kase me the Jesus moja eguso into that.
On few. Kaka no sero.
Into that. Oguso odi ago. And I wish a free axa. But be anywhere safe from you to the blood of Christ.
No.
Pray him.
The name Jesus Christ.
The blood of Christ. So we use to make him dock us here when we are sorry. Don't you ask him? A year then, a year dear.
Yeah, Yankee Oban, and you're probably a
Mekai, Meko Kronum Parkers. That I am to bring my wish. Now I'm going to go to the Kronum Parkers. So I'm going to go to the fellowship from you.
Now I'm
going to go to the reverence. My sister be that form. My grandma be tennis. And I'm going to go to the Jesus mo je gumo no so sa.
Kundi gumo ba pura gumo.
Ana me jam pa bo na ma mo me sa sa. Na na me ba wo mu. E die ni joking si. Te me fra guy ba ko. O ba na mbusa sa mo ye de. No so so fo. Wo de ye pa so ba. He say we spirit be hello. Ya kasa 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 enko. And see, and your blood, you see the blood. We should not deny this, brother. Because I do a bomb by the soap, oh, Diagra.
Oh, the boom and better go, but pray.
Oh, Diagra. Oh, the moja, what the moja, and they go to home. Oh, said the city. And the Madisra, dear Messer, tear for neck and neck. And he said, who at the Kodia, yes, Mojano. So one who always obeys wrongly. Unupa na adi ba kwa mimi ni mse. One kasa utimi yikula utimi na ne ba kufufu. Na watimi ya kwa dana the blood of Christ. Yesu moja ano. Kwa kwa dana na cancer, ya kwa tuwa binufu, a dana na measles, kamika bomb. Na wankasa umawire, you can't change your umawire. Umawire anu, unti mi nchenjino.
Kwa sema.
Nipache wati ya siye, sewe uchenji umawire mama yeti, sewe chenji ni mani nyamani, amani.
Davi, unti mi.
Chenji umawire, mani nyamani. Unti mi.
Unti mi.
Now what about the blood of Christ? Sewe ube timi ya chenjino. Oh, Matthew chapter 26 down to 28 yɛn asɛm a Jesus ka fa mogya no
Matthew 26:26
down to 28 yɛn asɛm a ɔka fa mogya no baako nso mi yɛ Psalm 1:5-6 yɛn asɛm a ɔka fa mogya no 26:26 Matthew
but ɔ se na ɔredidie no but atifi asɛm no ɔ se nkae adidie no asifre
asifre
ɔse na ɔredidie no yesu fa paano ɔhyira
asubububum
de ma asuafoɔ no sɛ monyini
gyidi
yei ne me honam na ɔfa kuruwa na ɔda ase na ɔfa kuruwa na ɔda ase no ɔde ma wɔn sɛ mo nyinaa anonom bi
wonom bi
mo nyinaa monom bi na yei ne me mogya a ɛyɛ apam adeɛ a nnipa bebree nti wɔrehwie aguo ama bɔne fɛfire
full stop
pakyan
yei ne me mogya a nnipa bebree nti wɔrehwie agu ama bɔne deɛ bɛn
fɛfire
ɛni wɔ fɔ wɔnhwie angu ama de tɔn obiara nhyɛ no nso wɔnhwie angu ama de tɔn wɔnhwie angu ama w'aduane a wobɛdi sɛ fa som ɛnyɛ asom duro
nemu mbɔne fɛfire
wo te aseɛ wɔhwie agu ɔno ɛna ɛhwie agu ɔnyɛ sɛ wɔhwie
ama mo
wɔhwie agu ama mo bɔne fɛfire enti ɛyɛ apam adeɛ wohu sɛ ne seteɛ wɔnhwie angu ama sɛ yɛne kameka abɔm tokɔ wɔtamfo fie wo te aseɛ yei ne yɛpam adeɛ nnipa bebree nti ɔhwie agu ama bɔne fɛfire nti the actual aim a mogya no hwie gu yɛ no ɛyɛ bɔne fɛfire wɔyɛ Jesus no anom o wate aseɛ enti me no mehunu sɛ mogya no adeɛ bi a bɛka ho biara no sadeɛ no yɛ adebɔne a ɛho bɛte
mane bɛyɛ papa
ɛma ne bɛyɛ papa wote aseɛ nnipa ne yɛ nnipa bɔne ni a mogya ne ka ne pɛ na ne ho ate ne sane sɛ ɛnyɛ nnipa ɛne bɛyi so mogya no nti no awurade hwɛ deɛ wasakra na ɔde aso no so
ɛnti
sɛ wotɔ ayɔn worɔ na ade yesu mogya no ɛkɔ pete so a ɔmi sakra mogya yi nso
asa
ɛsɛ bi oyikɔdano de pete ne pii a ɛnyɛ adwuma